birds of NFTs die? How many times I'm brought back to life? Earthquakes and automobiles. One ricochets, the other has wheels. I don't mean to be cryptic, talking about crypto. Just the ebb and flow is the way it goes. Oh yeah. How many times have NFTs dead? Turn the whole world upside down its head. Put it in your pocket with a burning. That you don't know the way back from the brain. That's not what I think at all. The song isn't very good. How many times have NFTs kaput? Da 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 da